alibunga ela mufa masiba molo msila phela bamvenzele yemu yemu a global icon internationally acclaimed
Nelson Mandela Dada Madiba father of the nation Nelson Mandela Dada Madiba father of the nation how will I
And again, you are a member of ECMYD. You can keep me from the loop.
Hey,
I'm abantwana besikolo zasemhlolo development which is izikolo zonke ezilapha kuTsolo include iTsolo residence ilituka divert zonke izikolo ezilapha we have different kinds of girls guys and care Eastern Cape for youth development we as lapha youth elapha kuTsolo we plan every event that has happened and still is going to happen up at Mhlontlo, like the ECMYD is here for change, especially when it comes to discovering the young talent that we have in Mhlontlo. Through the shows that we've had before, we've made friendship up at Mhlontlo. The talent that we've discovered so far
about Eastern Cape and the development of the and there's a show up at Mhlontlo and like any support that we support that in the UK community of men because like youth and the funds are not, and we are non-profitable organization.
I think I'm done.
Into eqaphelekayo ke enzekayo ke apha ulutsha lisebenzisa izinto ezininzi of which ezinto azilokhu ulutsha aliphumeleli aliyindawo liyatshabalala ziziyobisi butywala yonke le nto yenzekayo thina siyi-ECMYD ke sibonile ukubana ngabo masifome eli qumrhu lizothi liphuhlise ezi zinto zingaziwayo ulutsha and kubalulekile ukubana ngaba sibe nesapoti kubazali bethu komasipala abaseka kwethu kubo bonke abantu abakwaziyo ukubana ngabo basisapoti nganeto ibingezo njongo zethu ukubana ngaba mhlawumbi ndifumaniseke uba sinabantu ngeli lixa mhlawumbi iyouth sisenza ezi zinto izenzayo for ulutsha bekubalulekile ukubana ngaba wonke umntwana azophatisipeyitha kwizinto ezizenzayo ezi zinto zenzela nabanye abantu nabanye abantwana abaneenjongo zokubana ngaba bafikelele lapho kule nto le nto ibaluleke kakhulu for thina lutsha zinintsi ke izinto esizazozenza like iculture drama like yonke le nto abantwana abaqondayo ukubana ngaba bayafuna ukuzenza ziyeza ke nezinye izinto esizazozenza like i-sport yonke into abantwana sifuna abantwana abaqinayo abantwana abanetalente yabo abafuna ukuyiphuhlisa siyabacela wonke umntu okwaziyo ukubana ngaba unayo into ayenzayo nabazali bakwazi ukuncedisana nathi for uba sile zonke ezi zinto zikhona apha phandle sincedisane ngohlobo oluhle kakhulu ndiyabulela
ngatsho ngithi i-ECMYD iluncedo kakhulu ulutsha lwakuTsolo ngoba iyakwazi ukwenza abantu baphefome emaholweni bazibone nabo
njengoba futhi banisa yuke lapha umhlonze wonke ilezi into yenza engaloko inqila kaeinto esibanayo
zininzi ke izinto esisizenzile singulu siyouth yamhlonhlo and sizozosibeleka and into sibased kuzo sebezikhazile abanye but ke siyathembisa uba azizuphele lapha sizoimplimenta asekameni kwexesha sithemba ukuba nathi sizoncedisa ngabanye abantu abanomdla nathi ke sabalani emihle kalanti wemsebenzi wesithuko sami umagoba ugobisayoililungu le
Thank you. guys, nation, they are the song by cultural day. They don't come to my end of the world. I think they're not going to be so soon. While I'm going to be performing, you better not. I am not. Put a lot. You can see, guys. This is ECMYD, making fun for the guys. They want the guys' money. Since June 16, doesn't celebrate, but I'm going to get a storm. I'm going to get a cut out of the back. I'm going to get a cut out of the back. I'm going to get a cut out of the back. Big love to Tsolo.
We are here for games. Yeah!
ECMYD.
Yeah!
So,
And we love Uchi, Sidele Kambani, Nani, no Lucha was in the Uchi squad when the shows. In our three shows is the corner of the car, so squad, when the show Bilal is in, with the Wongin that was in. So, any corner from a parati, we are single for Lisa, also interested in Uchina in youth land. If you're a youth and interested, and after on guests, I will join us, Ketangabani, so we can make sense in solo.
Yeah. Jesus.